Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Miro neza nshuti mwese muduteze amatwi ni Edirwe mu basuza kandi bayikaze mu makuru yacu yakakanya. U Burundi buremeza ko intambwe imaze guterwa yo kongera kugarukana umubano n'u Rwanda idasubira inyuma.
Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda, ibyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda.
Uyu ni Eveline Butoyi, umuvugizi wa Presidence y'u Burundi. Ni nyuma gato y'ibiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye na Ministri w'Intebe w'u Rwanda ejo kuwa kane i Bujumbura. Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Mu mahanga, Leta ya Ethiopia ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mukanya. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ethiopia ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko Leta ya Ethiopia ihakana ayo makuru, yo ikavuga ko ikomeje kubaka ibikorwa remezo bizafasha iyo nkunga ahanini igizwe n'ibiribwa kugera kubo igenewe. Abonana n'intumwa zihagarariye ibihugu byazo muri Ethiopia, Ministri w'Intebe wungirije Demeke Mekonnen yahakanye amakuru avugwa ko igihugu cye gikoresha gushonjesha abaturage nk'imwe mu ntwaro y'intambara. Yavuze ko ayo makuru ari ibihuha. Bwana Mekonnen yabwiye abo ba diplomatiko bamaze iminsi bagerageza gusana ibikorwa remezo birimo imihanda, kugarura amashanyarazi, ibikorwa by'itumanaho, internet na serivisi z'amabanki. Reuters ivuga ko mbere gato yuko umujyi wa Mekele wigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa TPLF, biboneye ubwabo amakamyo 38 burimwe yikoreye toni 46 z'ibiribwa yahagaritswe mu mujyi wa Maitsebri wagenzurwaga n'ingabo za Leta ya Ethiopia. Kuri wa gatanu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje ko imodoka zabo zongiye kwemererwa kugenda, ariko ko bafite inzitizi nyinshi kugeza izo mfashanyo ku baturage bashonje. PAM irateganya kuba yagejeje izo mfashanyo ku baturage barenga 40,000 mbere y'uko iki cyumweru kirangira. Abakozi bo mu buvuzi muri Afrika y'Epfo barakangisha kwitabaza urukiko mu gihe ubuke bw'abaganga burimo kugira ingaruka ku bikorwa byo kurwanya COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Ishyirahamwe ry'abaganga muri Afurika y'Epfo ryararikangishije kurega guverinoma mu rukiko kubera umubare w'abaganga barangiza amashuri badashobora kubona imirimo nubwo hari ubuke bw'abaganga muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Ishyirahamwe SAMA ryavuze ko ari urukozasoni kubona mu nkubiri ya gatatu y'ubwandu abanyeshuri bo mu buvuzi bimenyereje akazi bakaba bararangije mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane, bagitegereje ko guverinoma ibaha imyanya mu bitaro bya Leta kugira ngo buzuze igihe cyabo cyo kwimenyereza. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru byasabye umuvugizi wa Departement ishinzwe ubuzima kugira icyo abivugaho ntiyasubiza. Angelique Kowetsi, umuvugizi w'ishyirahamwe SAMA, yabwiye Reuters kuri telefone ko byagombaga kugera uyu munsi bose baramaze gushyirwa mu myanya. Yongeyeho ko ashobora gushaka icyemezo cy'urukiko igihe bitashoboka. Yavuze ko igihe kirimo kubashirana bitewe n'uko hakurikijwe igihe gisanzwe cyo kwimenyereza, bagomba kuba babonye aho bazakorera bitarenze ukwezi kwa karindwi, bitabaye bazicara mu rugo umwaka wose. Ubu Afurika y'Epfo irabarura abantu barenga 16,000 bashya bandura COVID-19 ku munsi, ahanini biraterwa n'ubwoko bushya bwa virusi Delta bwandura cyane, no kubera ko hafi 50% gusa by'abaturage aribo bamaze guhabwa byibura urukingo rumwe.
Impungenge zikomeje kwiyongera ko mu gihugu cya Afghanistan hashobora kwaduka intambara nyuma y'itahuka ry'ingabo z'amahanga zirimo n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo niwe waduteguriye inkuru.
Umutegetsi ajejwe umutekano wa Amerika atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko inteko zose z'abanyamerika hamwe n'inteko zishyira hamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN zavuye mu kibanza c'igisirikare kigwanira mu kirere cha Bagram naho akiri izindi nteko zitaravanwa mu kindi kibanza cha gisirikare ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul gukura inteko mu kibanza cha Bagram birangije cyese intambara yamaze igihe kirekire cyane mu mateka ya Amerika mu kibanza cha gisirikare cha Bagram niho igisirikare cha Amerika cyakurikiranira ingwano yo mu kirere hamwe n'ibikorwa by'inteko zose ziri muri Afghanistan. Umutegetsi muri Afghanistan yamenyesheje ko icyo kibanza kizoshikirizwa icyese leta y'icyo gihugu mu birori bizoba ejo kuwa gatandatu. Abatalibane barashimiye izo nteko kuba zivuye muri icyo gihugu. Umuvugizi w'abataliban Zabihullah Mujahid yatangaje ko ari intambwe nziza ko abanyafghanistan bazoronka umutekano n'amahoro inyuma yo kw'inteko zose zo mu mahanga zivuye mu gihugu. Yamara abandi banyafghanistan barafise impungenge ku bijanye n'umutekano w'igihugu cyabo. Abantu batari bake baravuye mu bice babamwo, bimwe muri ivyo bice bikaba byigaruriwe n'abataliban.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu tubibutse ko mushobora no gukurikira amakuru yacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Uburundi n'u Rwanda byumvikanye ko bigiye guhagurukira gusubukura umubano. Umuvugizi wa Presidency y'u Burundi atangaza ko ibi byavugiwe mu mubonano mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye na Ministri w'intebe w'u Rwanda waruhagarariye igihugu cye mu mihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 u Burundi bubonye ubwigenge. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'imyaka 59 heze Burundi buronse ntaye yo kwikukira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye aho umubonano udasanzwe intumwa ya mugenzi we w'u Rwanda umushikiranganje wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye na Edouard Ngirente bafunditse ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiye gusubira kunga ubucuti bw'akadasohoka maze hagasubira kuba uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabibyiye abamenyeshamakuru i Bujumbura.
Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda, ibyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo butumwa rero akaba ari ubutumwa ibijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bavuga yuko bagiye gutera indi ntambwe. Baranumvikana yuko ivyo babayemwo ibyo bihugu ko ari bibiri ko bobisezerera mbese bagatera indi ntambwe yo gusubira gushimangira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri.
Ivyo bihe bibi vyaranze Burundi n'u Rwanda byatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Burundi bwagirije u Rwanda kugwahaye indari impunzi zirimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda nabwo rwagirije u Burundi ko rubitse abahungabanya umutekano w'igihugu. I Bujumbura harabaye imyiyerekano akatari gake yo kwiyamiriza u Rwanda mu nyuma y'imipaka y'ibihugu byombi irugagwa. Umuhinga yanonosoye ivyakahise na politike n'imigenderanire asigura ko ingaruka mbi zabangamiye abanyagihugu cane cane abegereye imipaka. Jerveni bigira abona ko ubu agacu katanguye kuba keza.
Tubona yuko uyu munsi ariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire, aho umuntu abivuga afatiye ku majambo ashikirizwa n'abarongo ibyo bihugu mu biganiro bashikiriza amenyeshamakuru canke abanyagihugu. Ico ni kintu ciza co rwose, haba ku Barundi haba ku Banyarwanda nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe gadaci bitoke Kayanza Ngozi Kirundo eka na Muyinga, batakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakenera bo nyene no guhana bageni bakubakana, iyo byose byarahagaze.
Bamwe muri abo banyagihugu abanyici bitoke mu ntango zigendwi bari biganije ujya Amerika agahombo bahagiriye bakifuza ko iyugurwa ry'imipaka ryo nyaruka
twarashora tukore mu Rwanda tugashora tumandere na Rwanda tukarungutse dufaranga tukabasha kora gutudagara twabantu ngo dusa nabantu kwishye dusa nabantu baboshwe
nyakubaho mukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubaho mukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bo cyara hamwe bakayaga bakugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira
icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka
no ku ruhande rw'u Rwanda ni nkuko bisigurwa n'abanyabugarama mu karere ka Rusizi ahegereye umupaka wa Ruhwa
barezaga bakazana imyaka ino ranatwe ibyo dukene tukabizana
hano twahakuraga amafaranga atimuse amafaranga 2000 ku munsi ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara
nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana nubwo nagera kumugeze imbandi kubona jama yange hako yego sinana yihu kuboko kunyihaye kuboko urumva mba nkoze fraction ubu nuko ngo ngiye ubu hano mu Rwanda ntarekanye n'umujyango kuko manake igisokuru cyanye kinshi cyo kwa mama kiri Burundi
nubwo biruko umuhinga mu vya kayise na politique avuga ko hari gihe amajambo ya politique adaca jana n'ibikogwa mu kiringo ca vuba Gervais Nibigira arafise n'amakenga ko inagugwa y'imigenderanire rishobora kubangamira uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda.
Igihugu cy'u Rwanda sanzariye n'impunzi zahungiyeyo byo byose rwose ko izo mpunzi zita hamwe mwabo bafise umwizere yuko ibyo bahora babavuga ko ibyo arababagiriza bitakihari. Byo bariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendane yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamegwa nabi mu mwanya yuko abandi bazoba bariko barashimishwa migendanire mishasha yase kunagukwa
mu butumire bwari bwahaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ijwi rya Amerika rifite ikopi yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Paul Kagame yishuye mugenzi we ati vyukuri ni kimenyetso ciza cyo gusubira kunagura ubucuti bw'imigenderanire yamye hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu kurangiza Perezida w'u Rwanda yongeye ati naho ntashoboye kuza nizeye kuvuba tuzoronka kandi kajyo ko kubonana amaso mu yandi kuko twemeye tugiye kubandanya dukorana bya hagufi mu gukomeza ubucuti bwa kivukanye hagati y'ibihugu byacu bibiri Pierre Clavier Inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Mu ibaruwa bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anton Blinken baramusaba gukoresha inzira za diplomasi zose zishoboka Rusesabagina agakurwa muri gereza mu Rwanda. Mugenzi wacu Themistocle Mutijima uri mu burengerazuba bw'u Rwanda wasomye ibikubiye muri iyo baruwa aratugezaho iyi nkuru.
Iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe 41 iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri 36 bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we. Abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko Leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko Leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe kubiganira girana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu. Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo ahubwo abategetsi bagereza bagahitamo kumufungira mu kasho kawe nyina amasaha agera kuri 23 ku munsi bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga. Bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye. Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye Perezida w'u Rwanda Kagame umuyobozi wa kaminuza ya St. Mary i San Antonio muri Leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba Leta y'u Rwanda kuri iryo shuri. Ni nyuma y'aho abadiplomate ba Leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza ku birebana n'ifatwa rya Rusesabagina. Bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya Leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwema bayinenga hirya no hino ku isi. aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana Rusesa bagina kaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesa bagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda. Abo bakavuga ko mu kibazo cya Rusesa bagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka. Bati niba intumwa idasanzwe ibiro bya perezida ku birebana n'ibikorwa byifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gushaka uko Rusesa bagina yarekurwa, dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Izo ntumwa za rubanda muri Amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa Rusesa bagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye, zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo Leta ya Amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u Rwanda. Bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi minisiteri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba, ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi Banyarwanda baba muri Amerika. Nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa, bwana Paul Rusesa bagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda. Ni mu rubanza riganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi wejo Uburundi bwizihije isabukuru y'imyaka 59 bubonye ubwigenge. Ese iyi myaka 59 isigiki Uburundi? Intambwe yatewe ni iyihe? Niki gikwiye gukorwa kugira ngo Abarundi bose bagire ku bwigenge nyabwo? Ibyo n'ibindi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho n'impuguke muri politike zirimo ambasaderi Isidore Mbayahaga, Inosabano na Paul Nkunzimana. Uyu Nkunzimana aravuga ku byiza abona Uburundi bwagezeho nyuma y'ubwigenge.
Mo jewe nibaza yuko yemo navuze yuko Uburundi bwarose ntayo kwikukira biragoye kukumva, ndetse si no mu Burundi gusa n'ibihugu byose byo muri Afurika, kuko usanga muri ibi gihe ibyo bihugu kuyukuri ntawe kwikukira bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze, kandi kuyukuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira. Je ahubwo icyo nemera nuko iyo bavuze nuko muri ibi bihe kuba ari nk'ukwibuka n'ukwibuka ku byo kubiriye kuko siku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere w'ukwezi kwa kwindwi 2022, kuko ibyo abanyagihugu barondera igihe bahaguruka bashaka kwikukira, ariko mugabo inyuma yaho kuyukuri ibyabaye
professeur
yagotwakigaruka ko ukuntu byagiye biragenda by'ukuri nta kwikukira kuhari.
Ariko muri ko mutubwira ko mu Burundi nk'uko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afurika atakwikukira bafite muri iki gihe?
Oya, nta kwikukira ko hari agatoyi n'akarorero nuko inzi ryane zihari hose muri Afurika, haba mu Burundi, haba Kongo, haba hehe, haba muri za Mali, haba izo ntambara zose za mu bihugu bya Chad, hehe muri Kongo d'Afrique, ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi. Urumva izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ibyo bihugu bifise. Kandi icyo nohera ko kuvuga nuko hajya ukwikukira ubwa mbere, kuko n'ibya politiki byose biva ku butunzi, kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri. Amapolitiki yose ava ku butunzi, ndetse hariho n'umushandara umwe yitwa Lindo yize kuvuga yuko la politiki ni concentre de l'economie, ni ukuvuga yuko ipolitiki ku by'ukuri ihagaze ku butunzi. Iyo rero atakwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu, ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga, icyo gihugu cyo cyikuke na gatoyi.
Ego me icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambassador Izombaye Haga na wenyine agiricavuze kuvyerekeye ibintu Burundi bushaka kwa bwararanguye muri imyaka 59 irangi.
Narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Burundi buhawe intahe yo kwikukira mu byukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Burundi bwaje intahe yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa n'ukumenga kwawe kuyimugobotora komeje gihe rero Burundi babona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyene ba bufuri na buhoro abakoloni murabona yuko intayo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera Abarundi bagiye baracanamwo kubera inzankano zagiye zabirwa mu mitima y'Abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abakoloni nyene. Ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi ibuke nayo kwikukira Burundi bumaze ikiribo kitari kirekire muri ko burerekana nyene yuko bwikukiye ndetse bukereka n'uwabukoroniza yuko bwikukiye. Ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko Burundi buri mu nzira nziza cyane cyane kuko bwaronsa abagabo b'ijurya n'ijambo bahagarara ubwigenge bw'igihugu.
Murashobora kutubwira kuduhanya ibyo bimenyetso bimwe bimwe?
Murabona yuko umushyirantare poroyeke aravuga ati burya ukwikukira harimo kugaragazwa n'ubutunzi. Ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza kudashikana 20 urabona ko imbere yaho Burundi butigira bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga. N'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu. Ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 16-19 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga rimwe, ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi, ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru, ukabona imirima iteye igomwe, ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari. Ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'Abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye nayo matora ntaba.
Ego me ndabona umurongo wa Dr. Banu Innocent Banu umeze neza muri iki gihe. Muraho Innocent Banu?
Aho neza.
Murakome ngaho? Mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byaba byaranguwe n'u Burundi mu myaka 59 irangiye uronse insinzi yo kwikukira. Reka tubandanye n'abandi batumire turi kumwe ngaha iyi mbere y'uko tugaruka kuri mwebwe Professor Paul Nkunzimana. Nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo Perezida w'u Burundi yashikirije Abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye Burundi buronse intaye yo kwikukira.
Ubukoroni ni ubwicanyi mu Burundi mbere ni ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu. Uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi Burundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi, ubworozi ndetse n'ubudandaji n'amahinguriro. Iyo tudahura nayo mahano Burundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni. Mbere ko Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha.
Professor Paul Nkunzimana ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make murivuga ko iki mu kanya gato.
Ego murakoze. Ego amabi yarakoze n'ubu arakogwa ahubwo gihambaye no kuraba icyo ayo mabi avako. Nkuko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku by'ukuri ku kuntu igihugu cyonyine kitunganije mu byerekeye ubutunzi. Umuntu adutegereje ubutunzi bw'igihugu mu Burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi. haba mu byerekeye ikawa mawe ikuru zagenze ibyerekeye ubutare kugira ngo murazi ibintu biri mu Burundi ubutare buhaye uko bungana umuntu akaraba iyo buja na cyane cyane buravye n'amantuzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu Rutana nawe taruzi igitega ibujumbura sakaza cy'ibitoke mu Kirundo na Ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi nibo bari muri ibyo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko Burundi bigeze by'ukuri harigeze kuba intambwe ntoyi byo ubutunzi ngira ngo nko umuntu araje imbere yuko ashyirwa ko umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu imbere yaho harakozwe ibintu byinshi cyane rwose haba mashyirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu by'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro murazi ni mashyirahamwe menshi za UNAFA za Virundi ari amashyirahamwe menshi y'ubudandaji eka mashyirahamwe atandukanye za UNC za UNIMAC za IPMABU eka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za SOSUBO
icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe yaba nimahanga nkuko mubivuze turakigaruka ko ariko nashaka mbazi na ambassador Isidore Mbayihaga nawe nyine agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga mabi yakozwe n'abakoloni
ijambo yashikirije nyicubahiro umukuru w'igihugu ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuga ati ubukoloni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biri ko biravugwa ngira bitagenda neza kera nuko umukoloni atari bwateswe ngo ate wareke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushyira nawe turahita aravuga ubwa kera n'ibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwenegihugu ntiyigera abona icyavuyemo mugabo uno munsi nariko nabivuga kare haraheze imyaka ikwira hafi mirongo ibiri abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuza ko biba iby'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje mu y'abanyamahanga cyangwa imisaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byarabaho mugabo ntiwabona n'icyinjira mu gihugu ariko uno munsi kugira umunyamahanga agire icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ivuza ko abantu ku buntu abana bavurwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa ijambo yavuze yo n'ijambo ryiza nta n'ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze
ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushyira ntahe inosambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko Professor Habano Innocent mugiye namwe icyo mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'Uburundi eka Uburundi bwaranguye muri rusange kuva buronse insinzi yo kwikukira araheze imyaka 59 mu kanya gatoya cyane
murakoze cyane mbere yuko mvuga nishobora kugitura zimanza ku munsi aho batumire naho rimbumbize ibyo bavuze njyewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko byofata igihe kinini cyane mugacyo nashaka kubanza kuvuga nuko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira Uburundi bwikukire ucubona ibyo bashyitse ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabishyitse ko mugabo rero kuvuga ko twabishyitse ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari insensu si ukuvuga ko arije cyase tubonene kugira ibintu byose bicariba ni ibintu bya ni processes ndende no kuvuga ko gushika none munsi iyo independence abarundi baracyayirondera muri abaribuka independence icyambere kinyo cyambere cyerekana kwikugira ni hamwe bibendera by'ubuhundi durira bakarimanika no mu makongo muje muraba igero pfayo rurimba rwambere burandi rwandi byo gutu Burundi no mu cyamuta arako igihugu cy'u Burundi cy'igihugu cy'u Burundi kigatwagwa n'abarundi
Shuti muduteza matwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira nabagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nange Edrwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.